Ebu niacheni, msione nipo kimya, mwenzenu na mengi, wachani na moyo wangu. Maneno maneno misipendi, niacheni, msione nipo kimya, mwenzenu na mengi, wachani na moyo wangu. Maneno maneno misipendi, I'll do better, do better, I'll do better. I'll do better, do better, I'll do better.